ngenzeni if all along bulona leli khona kodwa uzange ukhone ngenzeni